Nako ya motsami ko tsala ya me yona e fedile. Nako ya motsami ko tsala ya me yona e fedile. Ke le kana yo godile. Ke tsere tsetso. Ke le kana yo godile. Ke tsere tsetso. Pelo ya ka ne ba itubile. We for the city. Pelo ya ka ne ba itubile. We for the city. Baby, tell me what you want. Tell me what you want. Baby, tell me what you want. Tell me what you want. Kale ke bolele tse malomena ka ga wena. Kale ke bolele tse malomena ka ga wena. Ore ke bone mosadi a bitse rakgadi. Ba bute basadi re bue ka bogadi. Ke ntse kgomo tsa bogadi ke nne monyadi. Moni musaj
kedumela boselo go re go panse ile la go taliwa ya mona na diwa ya mona na taliwa
Baby, tell me what you want. Tell me what you want. Baby, tell me what you want. Tell me what you want. Kale ke bolele tse malomena ka ga wena. Kale ke bolele tse malomena ka ga wena. Ore ke bone mosadi a bitse rakgadi. Ba bute batsadi re bue ka bogadi. Re ntse kgomo tsa bogadi ke nne monyadi. Give me one more touch.
Oh, na basadi, sali walitile, kama zabo khadi. Na basadi, sali walitile, kama zabo khadi.
Morning, massage.